sugile, shubile, banile, manje mhlomba uthobile, malitali, mhlambe gedlele, athi mhlawumbe ukhohliwe, siphelele, zenzele, ngaku-end sizolenda siphelele, bala phansi, ngize ngomqhele.
Hayi ntwana yami manje hayi seyisukile, dala ngibatshela ukuthi hayi sengishukile, ngisho nalezi zintwana hayi selivumile, dala ngibatshela ukuthi hayi sengijimile, kaba manje ntwana yami hayi sengibuyile, hayi sengibuyile, hayi sengibuyile, jika ngathi ntwana yami hayi bengithunyiwe, kaba manje ntwana yami hayi sengikhokhile, dala ngibatshela ukuthi vele sengishukile, vele sengishukile. Hayi boys are delicious, hayi bamnandi abafana. 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 Hayi boys are delicious, hayi bamnandi abafana. Boys are delicious, hayi bamnandi abafana. Insizwa, 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 nandi insizwa. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy.
Yabo sesifike esitabon, eyes on me ngikuparon. Take when I start fuck with petrol, dash style and fuck lemon. Sihlali namavila sifuna sharon.
Insizwa, 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 nandi insizwa.